bakunzi ba Radio Black FM ndongiye kubaha mwaramutse ndongiye kubaha ikaze kuri 104 n'ibice 9 kuri ya radio yanyu kuri ya radio yacu uyu rero akaba n'umwanya mwiza w'intahe zanyu ndabibutsa yuko intahe zanyu mushaka kuziduha muciye ku 65 669 669 cyangwa se mukatwakura kugira mushobore kutubwira aho muba muri tuhabasange mutsibagira no kujya kuri YouTube mukandika Black Media kugira mushobore kubona ibiganiro byose na cyane cyane intahe zanyu muba mwaduhaye kugira mushobore kuziraba maze murabe na commentaire z'abantu baba basigiye uri kurakurikirana intahe unkundire ndakusabe yuko hogira icyo usize ngaho gira ushobore guhanura umuntu yatanze iyi ntahe umunwa nuwanje igira neza kaze armela ariko intahe ni ya divine Jewe divine ndumukenyezi ndubatse ariko ungende babwire ubuzima bwanje ingene bwabaye nabi na cyane cyane bivuye kukungene nagwajwe n'urukundo nkikiri muto Jewe divine narabaye mu bandi bana aho twari ku ishure na cyane cyane yuko nari nkiri muto sanga ninjiye mu bintu by'inkundo hakiri kare mfise imyaka mike cyane kuko nari mfise imyaka 16 kandi imyaka 16 yari mike muri iyo myaka iheze kwiyo myaka 16 ninjije mu rukundo n'ukuri dukundana n'umusore uwo musore yitwa Celestin uwo musore naramukunze aho urukundo rugera namukunze n'ivyiwe byose namukunze uko yarameze kose na cyane cyane yuko abagenzi bambira yuko atari mwiza uri kuramuraba n'ukuri ntiyarasobanutse ariko jewe namukunda uko Jewe na Celestin twabaye mu rukundo na cyane cyane yuko jewe nari mukuri mugabo sinzi yuko Celestin ari mukuri cyangwa atari mukuri ibyo ntibyandaba nabandinje mu rukundo na Celestin Ariko inyuma y'ico gihe naje gusanga Celestin ahubwo yahize nabagenzi biwe kuko Celestin uko nabibabwiye Celestin ntiyarasobanutse ku mubiri Celestin ntiyari mwiza vraiment umwe umuntu wese yoshuhira mugabo jewe atari kwitera amashugwe nari mwiza nari nkumi nziza nari nkumi sobanutse aho Celestin yahiga nabagenzi biwe aravuga ati jewe ngahanye nubwo abakobwa bose mama banyanka muri ndire divine ntegerezwa kumukura ubusugi bwiwe Jewe aho twari gutukundana na Celestin ntazi icagamije ntazi ihangiro ryiwe ariko jewe nkavuga yuko ndi mu rukundo twarabaye muri ibyo bihe akansaba yuko tworenga ibwirizwa jewe n'ukuri ndamubwira ati Celestin oya rindira turacyafite imyaka mikenya rindira nitwagira ubugeni tuzoheza tuje mu rukundo tuzoheza dukonsome urukundo rwacu tuzoheza turenge iryo bwirizwa na cyane cyane ko tuzoba tubirekuriwe n'amategeko ariko Celestin yari insista ku munsi yarampata ku munsi kuburyo umunsi uraho twagiye mu nzu aho bari baba nabo basore babagenzi biwe kubera bari bana bari baravuye ruguru baje kuhigino maze ashikira aho abandi basore bobo biga muri université bari baba mugabo urumva twe twa tuciga muri secondaire nje kumuraba kwa kundi abasore bishira mu mutwe yuko umwana w'umigeme aje kukuraba hari cabagamije ndababwije ukuri yuko nagiye kumuraba atacungamije kandi kuya nari namaze kumuhakanira nari nzi ko yamaze kuvyumva yuko mu mutwi wanje atabirimo kandi mu mutwi wanje atakurenga ibwirizwa nifuza yuko twokora Nashitse aho muri azinzu z'abasiri batere yuko haba hari igitanda gusa nicara ku gitanda turayaga turaganira turavugana kuko twe dufite na programme yo kugenda gusenga urumva nanje kumuhitana kugira dushobe kujana gusenga mugabe byo gusenga ntivyabaye bikiba ahubwo nyabuna habaye byo kurenga ibwirizwa sinobabwira yuko nabikoze ndabishaka kandi sinobabwira yuko yamfashe ku nguvu kuko yaratanguye arampoya hoya arampenda henda buhoro buhoro n'ukuri sinobabwira ingene vyaje mugano babwira yuko ataricyo cari canjanye maze ubusugi bwanje ndabuta uko Ugye hari gihe abantu bibwira yuko hari gihe umuntu atu busugi abishaka mugabo je na nifuza kuziga mu busugi bwanje gushuka kuri mariage icankomerekeje suko nataye busugi bwanje icankomerekeje cyane cyane nuwo nabutaye ko ningene byagenze maze ntangura kwicutsa Namenye ukuri kose menye ukuri kwingene Celestin yashoboye guhiga nabagenzi biwe kwingene Celestin yashoboye gupinga nabagenzi biwe kugira ashobe kuntwara ikintu nari hihangiro yo kuzigama maze kubimenya naragwaye ndagwara nja kwa muganga Abaganga ntibatahura ivyo arivyo ntibatahura ibimbaye ko ntibatahura ico ngwaye kuko narashuha nkajugumira tension ikamanuka ikongera ikaduga no kuvuga ibintu byose ntivyari stable narataye umutwe ndavuga ati mbega koko niyononye kubwo umuntu nkuyu narababaye naratuntuye sino babwira uko byari bimeze kuko byari bihe bibi Kwa muganga bambajije ukuri kwa byose maze ndabibabarira bagiye gupima basanga ngwaye umugera basanga kandi ndi bungenze Ubwo nyene bakibimbyira bakibimenyesha nagwaye ingwara yo mu mutwe bantwara kwa rujanti Ni kuvuga vyananiye kwakira maze ngenda kwa muganga kubagwayi bo mu mutwe kugira bashobe kuraba ubugwayi bwanje bashobe kundemesha shore kwakira ico gikomere n'ukuri yo mbanye yanje yarakuze irakura aho nari hehe nari mu bitaro by'abagwayi bo mu mutwe Nasara nsaraninda umwana ndamuvyara nkiri muri ivyo bitaro ntaranakira Umwana amaze kuvuka sinashaka kumuraba sinashaka kumubona nta kintu na kimwe nashaka kumva haba namba kuko nari namaze kugwara mu mutwe nari namaze guturubura abasenzi baraje abaganga baraje kugira bashobe kumfasha gukira mugabo biranka munyuma naje guhura n'umuntu nawe nyina ari muri ivyo bitaro nawe nyina yagize ikibazo nyicanje atangura kundemesha atangura kumba hafi niho intandaro yo gukira yabereye ni kuvuga intanya nje n'indende ariko ngende babwire yuko inyuma y'ivyo byaraniye yuko nibagira Celestin byaraniye yuko nibagira ikibi yankoreye nubwo nagiriwe ubuntu maze nkaronka umushinga naye nkunda umushinga nanyitsayeho umushinga naye mbabara umushinga naye ndemesha mugabiro wabishika iyo niyumviye Celestin nkasubira muri crise nkasubira nkagira ingorane mu mutwe